Doris, ukombali. Akuna kitu watu wanaona hata. Doris. Guys, kwa venye mnaona, Tiaga zishachapwa na Eriko ashawekwa kwa anaekwa kwa.
Wewe unataka unga wewe.
Eriko Omondi anafinywa kwa hiyo subari guys as you can see. Eriko Omondi is here. I'm going to go to the house. So guys,